Engari, kei te whutupōro tonu tātou i ANA, kei te whanganui ātara te marea e ngahau tonu ana, kei wainganui a rātou a Jasmine Pearson.
Oh, waki I te ata, kei te pāti tonu a te whanganui ātara. He oi patu patu te manawa o te nuinga I Nāpō, kia eke rāno tō rātou tīma.
Oh, it's pretty frustrating, eh, seeing how we don't have much ball, but hopefully we'll go back out there and just smash them.
Koinei te wairua I te kapu o te wainui ōmata, ahakoa I mahu e tō rātou tino tangata I te pahi, kei reira tonu te aroha mōna.
It's extremely proud of him, eh, just watching his comeback from last year in October, breaking his leg to where he is now. It's definitely come a long way.
You know, he's one of Wainui's favourite sons, along with Tana and Namia, and, you know, just the turnout here tonight's been great.
Ki tērā atu taha o te taone, he haunene rawa te marea. He oe karekau he tino raru o ngā rima mano tāngata I tā raro atu ki te pokapū. He oe he pāti whai mana tēnei. Rua te kaumā whātau e tatari kia hoki mai te ipu ki te kāinga.
Everything we expected it to be from France. They are the team outside of the traditional games that have provided the biggest upsets for the All Blacks at the World Cup.
A te wenerei e tū mai nei whakatūtū ai te hīkoi Wikitoria ki ngā tiriti o Pōniki. Jasmine Pearson, Te Kariri.